Ngira, 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 ndazi ko atubyemera ngo nsino
ibintu bisanzwe cyane
namahora ariko muhira
ashami kuri turashimye bose baraho namabuye
so byiza nimba tangorane zikuzanye
ntangorane
igira katangorane kabisa zihari kuko
ngo ngamba namenga abantu nimukuye mwese
aha
etantinari
si hari ngiye kwigisha abagore
numbwire ko atawuhari ninge nawe nyene naje ndamukeneye
ndabara umukumbuye
nenda mukumbuye
ariko ndibaza ko umwanya arashobora kuba yahejije natema ahabaza kuko aje umwanya utari mutagiye umwanya zayacu
nacyo ko ndagusanze ho nawe ntangora
yego
uburukira nzoza na mu telefone
none mukaso ni gute ubona gute umubanye gute
kujya nyene kucumbagira nyene tumuhabigenzana kujya nyene umutsi
ya mugore yamye ari ngorane kuvukira muto mwana nuko ari bintu utamenye kuva uje nyoko akabona so warakwiyegereje bashice kintu cyagumye kimujya mu mutwe ukabona neza yuko atanu rukundo na rutoya
sane bisanzwe bibi
urya urazi urazi ugwara gwakayabo uramaze kurubona nanurukundo nimara n'ugwara gwakayabo yigeza guha
cyempora mega ragunda ni kujyenye rero ne kumufeye umwana no guhana umwana
urabona yubana n'abantu gatinya kandi wakuvuga nabi ugatinya ko bavuga sindi ngendo kubwira ni kujya mugora ameze babita abiyorobetse yabonye abantu hari yoroweka yabonye atabantu bahari niho yerekana rujya rwamo jene maze kwibona wa munakuze nawe umwiyorobeka ko aramenye ibyo urimo
nti hatari buje umwana yankwa ni wakura n'ibintu bisanzwe
uzokura yamuzera kawukura ikuru itaje ubu
naranakuze ubu
kireka ibintu biri muri we yoba ari kararimvira ari karategura tutazi ariko uzokura
nzokura
ariko rero umbe ndagusaba ikintu bujya mu kirundi bavuga ngo amazi avuze ngo ntunywe nawe uyabwira uti nta nyota
yego
uri kuracunga iyo rero akwiyorobetse ko akakwereka ko agukunda wowe uramwereka ko nawe umukunda
nuvuze n'amazi numva n'inyota itanguye kumfata
ndira ndaguha amazi mu kanya uri kurumva nzere banze mvuge meze sinibagire n'ibyo rero ko nakubariye ntibaga ndabyibagira abakecuru bajya n'ingora urumva rero akweretse ko agukunda nawe uramwereka ko umukunda akakwereka ko ko kwanka wowe uramwihoza umwereka yuko umukunda siko ntazopfa amenye ikiri muri wewe mugabo wowe uzokamo wakanuye amaso uraba neza buroboro ibyo arimo uri kubyumva umugambi urukire ntumushire isoni ibyo gutumye wemere icyakubujije ati cyo ntugikore kireke kugira ntumirwe murajyana icyakubwiye cyose uzojane nawe uko nyine bize wigere mwereka nuko wowe uzi uzumuhishe ko wowe uzi ko akwanga icyo gihe hano umuntu kwe akwereka ko akwanga wowe uramwi ukigira nzenze wigira umuntu atazi yuko abibona ucumwereka ko utazi yuko akwanga wowe ukamwereka gusa yuko agukunda ejo bizava bimugore aca atekereza gusa abe aragukunze ntiyaheze
nzobigenza uko nyine
niko bimeze umuntu aguhisha ko akwanga wowe ukamuhisha ko ubizi
nawe nzobikurikiza
uko nyine
nzobikurikiza prima jane nta kabiri ntacyo tuzopfa nawe nzogerageza uburyo bwose nigire yuko nk'ikijuju atabyo mbona nyene
ko abantu babana taruko ko ngore
rebe ndagiyego kumanura uzumba
nuko ariko utiza kubana nabantu abwo rekana ngo yamazi yo kuri
kuri nyotiranishwe
sawa sawa
umva ndiko ndaka ndiko ndaka kandi bibeho kumubaga 10 n'ukuri ntusaza
kamana rekana
ko rero wivugisha ngo nikure ibiki nibiki
Sa, ahora kako wangu inga.
Yego na kwa lakini soko nga hama na buri.
Ene huo gatangwe, mwa hizi no.
Oya angira, hizi muda.
Mai Sara, shaka na kupiri bintu, kani bintu bikome dingenzi. Amategeko kutiga kugenda kwa ngamu mtu wanchi.
Na kutiki mau, chaku imusumengu rakate goz.
Unvili tena kupiri, ukubwa, ukubwa, ukubwa tuli amatuki, unuvenet. Urani?
Yego kwa lakini.
Itai kiyo no mwusi. Nimu tae jewe kwa ikayentri. Ulani mtu? Uhe itai kiyo no mwusi. Sinzo sure kumfa. Uli kumesuri la munira. Uli kuteki ifjo kujia ashika fungula. Sinwene kuwana haraka zinakame. Muli mwuzu. Kereke maisari kwa kwa. Kereke muni ukura kwa.
Hariko mawu. Jakube ili kisho wala kukugibi nungitio. None jewe ndo mkwati nga hamonzu. Na zamu kugira mwore. None ama hira muma na iki. Ni muma kwa wera mpana
mwazi. Mwena kwazi. Mwena kwazi. Mwena kwazi.
Nda zikwari wewe jendo mkwazi wawo.
None. Wala mwena choku kwa jewe. Mwena choku kwa jewe.
Mwena choku kwa jewe. Mwena none ujia mwana omu koga. Monira. Ura zuko afisaka zakora. None azova ku kazi ashika mesura ashika teka ashika yose byombo nanje umukozi ndingaho nzwana zamwe niki no no kwicara gusa mu mama era yago
nakugiye ngo sinje kugisha inama kurugutura navuze ngo namategeko jewe nshinze muri no rugo amategeko bisobanura yuko uvise uburenganzira bwo gutanga amategeko hano ari jewe
mukabo cyamwe naho mukobuza uri kora muhoro busa
muri jewe nawe ninda koresha uyundi
Sindats
kondo mukozi wawe munira sita uzotekizidukwiye duheza kumeza Atari sigara ni sigara dushasha bifize rekanye.
Ashika teka wenyene.
Ndakubwiye ko ni sigara. Ndavuze ngo ni dosigara kusahani. Ni dosigara kusahani cyangwa muri frigo bifize kandi. Iki kirarafu. Ibyo bintu nkabona ayo mateko jewe nshinze urayarenze ko. Umenye yuko ibara baramuharura. Oya. Ubu wowe uhageze ku jewe uvuga ikintu usubiza. Harageze mbere kwaza. Iyi jewe uraza mbere nayo gute. Urugira uku n'ukwiyaganyaga n'uzu yimvunja ku maguru uburinda gusizura tagase iti rusigaze kuyisigara rwo shugaza rasiga uraho iki urafise cyo gabe n'uko ndakwirukije ubwo abantu wawe nanje
umenye umukozi umukozi arigeza gukora ibikorwa urya n'umwana wa bose
icenda gukunda n'uku yitwe umukozi
ewe gukora akazi
wawe
bose aruhuke
yice yaje ntagitegeko yuko wewe wewe ukora ibyo wanje n'umwari wanje ibindi navyo munira yaba atasatana atasayine adoshikazi yuko ashika mu gikoni hari imbere nkeneye aye ico natanze niyo abategeko nashinze nayo kandi ko zarenga ko uri mu nzu nzokwibagira yuko
Sawa mabu jaje na byumvise ibyo wavuze nta wandi by'abarongozi nzogendera ku mategeko yiwawe nkuko bishaka
izi nizo shaka rero aho waneze mu mutima
yego
urazi kunezereje nenda kunezereje sawa aho ndahejeje mbere ndahisha nyine ubundi
byahiye niwe gusaba
wibu guteka ifite umwana kandi umenya ngo mereze yaheze ugiye ujya muhumba ndi sawa
Mabu jaje igisigo Ni gisigo cyane mu buryo bw'umuntu.
Mama
w'ishema no mukobwa muhore. Nanjye ndo ndaimo kora mu mishu. Shora tena rero kujya mana mukobwa kora ibikoko. Nanjye ndahari. Oya nishoboka.
Bone ka ko ntege cyenda be ibindi. Kuda bikini iyi byose ntagi na kimwe simba hanyuma ubona nibi byose ibi byose uko birakenewe ndabikini ejo imbere yuko njya ku kazi nibi nibi umva ni mapuro zitandatu abigire yitonze Dagi dia simba.
Okay.
Dagi yang bikin ini tidak kini dia kurondera, sehingga ruka.
Okay.
Sanggih orang muhai, sih.
Nanggora endam.
Okay. Sawari.
Ego.
Kacenga, anu sah.
Ego. Kini saya cuci sem nira, nira, nira. Perenawa, perabis.
Ara sasa wiwe
anarengyamye
je ndakubwiye ibintu ntubikurikize ugo umujyana
nani sata jafise ngora nkiriki shaka umenyerera nyene nkimbwe tagire wa
oya urakuze urakuze ifu uhejeje gusenga ucugire apana kujya
uramuse navyose yakiri kare papa Nafsi yake likare nikaanza kwanza hapo zikri ndasenda suna meje gusenga nchimja mu muzigiti na ngarutse numva nyine ashitira rigisha
bo je ni sa hama rero cyane kujya ndahangayika cyane kubera icyo kibazo cyawe na munira
kibazo cyane na munira
mu muzigiti ko mutama bakuru erega mbagine yamakuru kumunsi kumunsi ari duga urabona Hariwa mapursantaje.
Ya mambo baya mazengo yo
kuniyaje. Haraba mwa mapursantaje.
Eh,
kamenya bigeze kuri 20, 25, 50. Ko jenda binyaruke bishike no
kuri 30. Ko yanamande 25, 30. Abantu bize kuri 29 turi mukurenza n'ijana.
Uya ntumbwire.
Mama we.
Muranyaruka.
Sha. Habwo rero munyere ko ndamuravye. Uko bukiye ko bwije. We warandusha na speed.
Nicyo nshaka
ibisho bishamfitiye
nicyo nshaka
ahubwo ya rukundo so rusanzwe no kuri
kubiri
kingwe gayo we
agira gute harimo akabijya oya
no kuri ku Imana sivye imbeshere haragira igihe njeje nyene bindengera
sawa sawa
urazi cyo bita true love ha ubu niyo muravye mu maso
kuko
nayo kurukundo rumugaragara
ho true love
hasigira igihe ari mu mbaza ni
urukundo ngo nyago
kabisa 100%
urero karakoze
hagezigiwe ari wagumanishuza sha ubugene se tuzobana ryari urubanza rwacu ni ryari ubigeze he
oya aho rero ni gushuha aho na ucushuha birangiye ugashuha ntubisubize inyima kuko ujya niwe na gucyaguri urabona neza
aja
eh jere da simbona sindari nyuma baba ndi bakoresha retroviseur cyo ndaba muri parabrise nkabandanye imbere
aja nanjye ndi gusendi wayo kabisa cyo wahise mu
nkigeza rero hajya hara kozwa kazi kanini cyane udashobora kumenya kandi se wa munira n'umugenzi urabyumva hajya ubukwe bwanyu buzotuma imiryango yacu irushaho kumvikana
ubushuti bukomere
ubushuti bukomere urabyumva tunwani we akajyoshye kari imbere
humura 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 kabisa ntibisubiye kandi gutera ikibazo na kimwe ahubwo nje niko ndamucereza nje niko ndamucereza
jewe jewe nzipanga jewe nimugira ingorane we mupande vy'iwanyu ahubwo gusa icyo ngusaba wowe nk'umuhungu w'iwanjye uhahagarara ibwuma umwere ku rukundo nawe nkuko nyine uri kuravuga rukweri pana bya bindi mugira byo kuri WhatsApp bya bindi byo kuri Facebook ibintu byo kuhenda hendana urukundo nyako
kabisa
uboneke mariage ibe hewe wo kwitambika muri mariage ni umuske oya ndayikene
bezo bajyari sabdi cyane bandred
oya byihute gusa
kabisa
byihute urumba abantu benshi bakunda gushira mariage mu kwicenda mu kwindwi je niyo kuba muri janvier février
amalendi ntangora ariko vema humura papa humura kabisa aho bigeze bigeze hasheme
ama uzura ambara neza
bigeze haryoshe
pana erika abakobwa barakunda umuntu yambara neza
naho urabizi kubera nyene mvye mu gitanda
cyane muri mu gihe cyose wafashe programme ikujya kumuraba wambare neza igihe cyose wafashe programme ikumuraba harahabe hameze neza
kabisa
mungodo
erega
baje gasa wewe
ikiza
wenda gufise y'umwizero munini
cyane gose nanje nuko
utegereza kuba karorero kuko abana bagukurikira inyuma babonye imbere bipfuye nabo baca batanga horeme
ivyo vyo
ucuba kinege
papa kuri cyo vama humura kandi urazinje inzira ndimwo ari uyo
wayinjiriye
eh kandi bingoye Wigaranye ngaguhanuza
bikugoye nyaruka n'ingogambwira jewe urazi kundi umuti wibazo
sawa sawa
kabisa nta kibazo tugeza kugira ahubwo ni nyishu tugeza kuza ufisi nyishu apana kuza ufisi bibazo
acha nzamenya zo zona zirondere kure
sawa sawa
zamazira
bo je ndafite ibintu ngira njemo nda warukeneye ikintu uraza kumbwira erega baravyoroheje ubu hari ni kashe hari eko kashe hari inde tuikashe sinzi fes kashe eba hatoza ni bindi bya kare amahera guma sirikira gusa erega iyo
umuntu bari amahera
so kugira mugume mu
ivyo
vyo kugira yahe nabandi
aha
wewe yahe munira munira yahe bijuteri bijuteri gende hari ya muri banke bigume bisirikira
niko kazi ka
mke ni wange
ya kazi ka mara ni depense kabisa
Sawa tuzumba kumwe.
Ahubwo nanche tika cenge na genda mu telefone cyangwa ndaguherekeza urasohotse.
Uya ndagiye ariko uyu munsi ntukenera imodoka.
Ah ah nane njya hehe.
Ntukenera imodoka fisa kuruse
bwa ese programa ziko gena mpanda ikubwira. Sibona nkora bya giturumbu
katwa nako. Uza kumva ndagutelefonye bimwe bingoye ngo uzufashe.
Sawa sawa nta kibazo.
Sawa sawa.
Kabasha ndaguherekeze. Ndagushikane basi nuko modoka usohotse.
Ah kwa reka ndakubwira reportage.
Reportage.
Na reportage urakoze mu kozi reka ruhuye.
Oh,